abakunzi b'ikiganiro cy'igikanguro mushikirizwa buri kwezi na shengero Rukristo Calvary Revival Church rikorera hano mu gisagara cya Calgary muri province ya Alberta mu gihugu cya hano muri Canada. Turasubiye kandi kubaha bwa ke cyangwa imwiriwe bivanye n'aho muherereye ku mubumbe w'isi. Turabizi ko muri benshi mwiteze, mwama mwiteze kugira icyo mwumvirije ku bijyanye n'ikiganiro tubashikiriza buri kwezi cyitwa Ijwi Gikanguro, aricyo turimo kuri uyu mwanya. Rero Imana ibahe umugisha gufata ako kanya kubana natwe kugira ngo mwumve, mwige ku bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose, ingene dushobora kugenda tubufatanya n'ikanguro, kuko twizereye ikanguro imbere y'uko umwami wacu Yesu Kristo agaruka. Rero kuri akagoroba nk'uko anabivuze dusubiye kandi gukorana akagoroba cyangwa igitondo bivanye n'aho dukurikirana muri dusubiye kandi gukorana. Hariho icyo twabahishiye tuhava tubamenyesha ku bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Rero turi kumwe n'umushyitsi umutumire mumaze kubona, si bwo bwa mbere mumubonye, ni umuvukanyi, umukozi w'Imana, muntu Imana yahezagije ingabire nyinshi zidafise benshi, umuririmbyi akongera akaba n'umuvugabutumwa kandi akaba ari no mu gwaruka. Rero reka tumuha akaryo abidondora, asubira abidondore, nubwo benshi muri mwe bimaze kumubona, asubira abidondore, hanyuma duheze twinjire mu idonido ry'ikiganiro. Kaze mwene Data, Imana iguhe umugisha, wakoze kuduha aka kanya.
Nuko murakoze cyane ku kanya mumpaye, hama ntaridondora, ntaragira icyo mvuga, nashaka ndabifurize mwese aho muri hose, umwaka mushasha, umwaka mwiza, turacari mu kwezi kwa mbere. Nuko nk'uko babivuze, ndi umuririmbyi, yego Imana igomba kunkoresha mu kuvuga ubutumwa, ndabuvuga, ndakunda ugwaruka kuko niho nkikiri, ndacari mu gwaruka. Nuko rero nitwa ku mazina asifiwe Lamek, hama ibindi bikurikira turaza kubyumva. Nuko murakoze.
Urakoze cyane, urakoze cyane Meneza Talamek. Ego nk'uko abivuze, natwe dusubiye tubifuriza umwaka mwiza. Ego niho tugisubira kusubira kandi guterana kuva mu mwaka uheze ikiganiro duherutse. Rero tubifurije imigisha myinshi iva ku Uhoraho Imana yacu, umukiza n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tudatevye, reka twinjire mu idonido ry'ikiganiro, aho tujya kuvugana ijambo rijyanye n'iby'ugwaruka. Ugwaruka cyangwa imiyabaga n'ibijyanye n'agakiza, tugomba turabe ingorane bahura nazo cyangwa se ibibafasha muri urwo rugendo. Rero ibyo bamwe bashobora kwita mu zindi ndimi le challenge cyangwa les opportunités babibonamo. Rero tugomba tubiganire ko n'umuntu abifisemo icyo abizimo kitasanzwe, kandi turazera yuko turi buronke ibintu by'imfatiro bidasanzwe. Urugwaruka uza bizogufasha mu rugendo rw'iwawe, mu nzira y'iwawe y'agakiza. Rero tugomba ngo tuvugane kuri icyo cy'ingene urugwaruka cyangwa imiyabaga, imisore, inkumi, ingene zibona iyi nzira y'agakiza, aho umuntu avuga ati ndakwakiriye Yesu Kristo nk'uwo mukiza n'umucunguzi, undongore muri iyi nzira, kuko ni inzira ifise ibyo isaba, kuko ni hakurya inzira y'ibyaha ifise nayo nyine ibyo yadusaba. Rero turaguhaye kaze, turajya guhagarara cyane cyane ku mirongo ibiri yo muri Bibiliya. Umurongo wa mbere tuza gukora ko ni umurongo wo mu gitabo cy'Umusiguzi, igice cya 11, umurongo w'icyenda. Reka ndawubasomere imbere y'uko umutumire wacu yinjiramo. Avuga ngo yewe wa musore, nezerwa ubusore bwawe kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mukuraba kwa maso yawe ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo byose. Reka simbize turabe no muri Zaburi, igitabo cya Zaburi igice kijana na 19 benshi mu murongo tumenyereye tuzi twagiye twumva kenshi. Zaburi ijana ya 19 n'umurongo w'icenda. Reka twumve ukuntu havuga ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki. Umusore azokwezesha inzira yiwe iki. Kabaza. Inyishi gakiza ikavuga ngo azoyezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ijambo ryawe Mana. Reka turaza guhagarara kuri aya majambo. Reka duhe akajyo mwene data kugira ngo agire icyo atubariye kaze. Yesu agumugisha.
Nuko murakoze cyane kumpa aka kanya. Ego kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nta kibiruta kuri iyi si. Ariko nk'uko mwabivuze tukiri mu isi hari ibintu byasabwa ko dukora, byasabwa ko dukurikiza. Hari ikintu nkunda cyane mu ijambo ry'Imana irabwira ati ewe wa musore we ugendere mu nzira zawe, inzira z'umutima wawe. Ikintu cyose bibiriye kubwira ibyo wahisemo. Muri make nta muntu ariko akubwira ati
koriki.
Oya, ikigoye cya mbere ku musore wose yakira Kristo hari ibibazo yibaza
cyane rwose.
Mbega nzoguma ndi jewe ndi wa wundi? Kuko nimwibagire yuko mu busore ni ikiringo umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ariko aritahura uwo ari we. Hari izina ashaka guhabwa, hariho ahantu, hari inyifato ashaka kwifata kugira ngo ase nanaka cyangwa nanaka.
Aba afise ibyitegerezo avuga ati ndifuza kumera nka kuri, akagira ikintu yahisemo nk'uko bivuze.
Yego, arahitamo. Rero cyane igihe utarakizwa uri muri iyo myaka, hari igihe utangura gushira impanuro z'ababyeyi ku ruhande, zibijya n'iby'abatama n'iby'abakera, impanuro za mama. Mbese kenshi mama na papa baraba abansi ba mbere, kuko mutangura
nibo ba mbere bakubona, nibo ba mbere bagira icyo muhanuye.
Rero tuje muri uwo Yesu aca tubera papa akatubera mama.
Amen.
Rero ikibazo kiba kiriho kininiya nuko nitangura kwibwira ati mbega bya bindi nahora nkora nzobigenderamo kandi mbega kwa kundi nahora mvuga mbega
babandi twabo bifatanya na bwa buzima wahoramo.
Exactement. Rero Bibiliya iratubwira ikintu cyiza, ewe bikore, kora izi wawe, kora ibyo wakora, ariko ngo Imana izobitubaze
aho hantu harateye ubwoba
naho. Urumva? Rero icya mbere nashaka kubwira umusore wese uje muri Kristo nukiri ntugire ubwoba, Imana ntabwo izogufata mu izo sati kora ibi nibi. Oye, uracyafise muri Yesu harimo kwidegembya.
Amen.
Muri Yesu harimo kuba wewe icyo ushaka kuba. Ariko wibuke uzobibazwa. Wibuke ibyo uri kurakora byose uzobibazwa. Rero iryo jambo hariho muri Zaburi bibiri iratubaza ikibazo. Ni gute
yego cyane
umusore
azokwiyezesha
inzira ziwe? Zijya nzira batubwiye ubwa mbere z'uko urafite kwidegembya, urashobora kugenda. Ni gute zo kwiyeza? Kuko umaze gushika muri Kristo n'ubuzima bwo kwiyeza.
Yego cyane.
Umaze gushika muri Kristo n'amajambo yo kwiyeza ni nyambaro yejejwe, amajambo yejejwe, nyifato emwe uruwera, ubuhindusa uwera. Nuko ni gute cyo nkundira Bibiliya kandi ndanashimiye na pasteur kubera yatoye ijambo verse cyangwa umurongo dukurikirana mwiza cyane kuko bibiliya yatwishuye ati no kugendera mu kugororoka mu ijambo ryayo ko twibuke yuko na Yesu intumwa ziwe yari azisenga aravuga ati ijambo ryanje rirabejeje rero iryo jambo kuko mu busore ingorane iba kenshi nasanze nuko n'ijambo dusoma ntitwarisoma kubera ngo duheshe Imana icubahiro tugire turisoma kubera tugire inyifato twogira ko ariko iyo nyifato ni iwacu twebwe aho nciye bagira ati umujene nkasifiwe aho nciye bagira ati umujene urumva nituriko duha turondera guha icubahiro Imana
gushyiraho indi matima y'imigenderanire yawe n'Imana
ku musore sikijya barondera no abarondera ati ok nje ndakuze sinkikeneye ntakama Imana uro nicyo bituma uzoronka abasore bakeya cyane baza kukubaza ibibazo mbega muri iki kintu nk'umukristo ndabigenze gute
yego
nigihe aje kubaza ikibazo n'abagomba koko kunezereza Imana oya abagomba kuri we yinezereze agende yiyumva yuko ndakijijwe 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 agira izina gusa ryitwa ndakijijwe ndakijijwe Jesse nkikora ibi kubwanje ibintu byose niwe kubwanje 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 rero igihe aje muri Zaburi kamubwira ati no kugendera mu ijambo ryiwe no kugororoka
cyane
hajya niho rero umusore agira ahantu
akumumenga birahagaze
agize ati bwa bundi
akariro kakagabanuka
agize ati sinari ndabyiteze uko sinari ndabyiteze
bica binyibutsa wa musore yatsa kuri Yesu akamubwira ati jewe nagomba kukurikira undi ati aramubarira ibyo ibisabwa kamera ati none warakoze bara ati byose narabikoze ubwo hageze ku kintu cy'ubutunzi wa undi yaciye asokora
yego
rero nibaza yuko no mu bakiri bato mu rwaruka nabo nyine icyo kintu gishobora kubabera intambamyi kuko hari aho ushobora gusanga biruka cyane mu byo kurondera amaronko n'amaramuko kujya tubivuga mu kirundi mugabo ugasanga kibaye ikintu kigifashe kitabarekura ngo bashobore gushika mu idamba ry'agakiza nibaza ko naho nyine hashobora kuba ikintu kigifashe cyobuza abantu bakiri bato gushobora gushika kure cyane mu Mana nkagifatanya n'iki kijyanye n'iby'ibihimbaro byo mu buto bwabo naho nyine usanga ari ikintu gishobora kuba imbogamizi sinzi nta anyiko naho nyine watwagurira
ego cyane cyane mu buto mu buto harabaho hari ibintu byinshi nkuko nabivuze dore ka dufata akaroro k'umusore ataragera mu rwego ari mu myaka 16 18 ataragera kwanza mu rwego rwo kurondera amaronko n'ingera zobaho nuko ego uwo aragera ahantu ashika ku ishuri hari ukundi abandi bavuga
yego
agashika mu bagenzi hari ukundi bavuga hari ukuntu bifata rero igifasha uwo musore nirijya jambo ryo muri Zaburi utegezwa kuba ufise ijambo muri wewe nuko ngiye kuvuga ibituzi biracane cyane kuguma muri ubwo bukristo hamani nico dufasha mu nkundire nabivuga ibyo byose hamwe so mbe nkutanga ikibazo n'inyisho nuko musore wose uri kuranyumviriza musore uri kuramurikirana ego ivyo uri kuracamo na twese ni tuturi ko turabicamo nukuri hari igihe uzovuga mu bagenzi bawe bagaca baguhindukira bose bakakuraba ngo yuwe wavuye rero hari ikintu umwana w'umuntu atinya kuruta ibindi byose nukuri isoni kwamari wewe baraba kwamari wewe maramara mu bantu kwamari wewe kwamari wewe kwamari wewe kwamari wewe ego ariko igihe cuti yanjye niwashika ku ijambo rikubwira ati vyakubera inyungu byose ubu ubona ubuhombe
amen
rijya soni ntacyo rizokubwira kwanza bizokunezereza bibiri ravuga ati niwatukwa ku bw'ijambo ryanjye aho uzomenye koko
kwa muhigwe
yego reka ngende ku basore nabo bamaze kugera ahantu bagize ati ego ndacara umusore birashoboka ndiko ndarondera uwo tuzokubakana ndacara umusore ndiko ndarondera amaronko ndacara umusore narahejeje amashuri ego
Ego.
ni aho o nihoroshe na gatoya kuko
Ego.
amaronko yarashobora kubuza za ngufu bibiri ivuga ngo o kiri umusore ukenda muri ukagenda o zijya ngufu tegeza gukoresha z'ubusore mu gukorera Imana amaronko yarashobora gutuma zijya ngufu
Zinyowa.
zinyohwa zose atacho zikumarira kuko uribwira ati ishengero ntirizondihira inzu ishengero ntirizondihira imodoka ishengero ntirizonyambika
Reka ndonde.
reka nigire kurondera ikindi nacho urashika hano kibwira ati ntaronde nk'igifise ingufu zorondera
Nijya
ryari
ndoronde.
urumva hari ibibazo biza mu mutwe kandi ibyo bibazo bikakwereka yuko nta kundi utegezwa kubikora cyo gituma uyu murongo pasteur waje gutwibusa yego yarambwiwe ati amabwiriza urayakurikiza yose ndayakurikiza ubutunzi bwawe igihe Yesu yakoze ku butunzi umugabo agize ati
byacyahinduka
oya shaka
kwa
manza
rukundo rwo gukunda umuhamagaro n'ibindi byacyahinduka
manza uhareke ibyo ni byo bishikira imisore myinshi iragira ahantu igize ati negezwa gutangura nk'igifisi ingufu hantu wasanga ya misi y'amasengesho yaragabanutse ya imisi yiteguriye yo kuririmba yaragabanutse ejo ari muri ibi ejo ari muri ibi ejo ari muri ibi rero nshuti yanjye icyo ni ikibazo ni ikintu cyane kizibira cyazibiye twese sinakwikuramo ni ikintu cyane kizibira abasore benshi cyane cyane hari ibintu bidusaba ugeze nko aho uzojya kurondera umutambukanyi
Ego.
bisaba uburyo bwinshi busaba amafaranga menshi
Ego
mbese
cyane.
bisaba n'umwanya mwinshi wo kubonana n'uwo muntu kugira ngo mumenyane
Cyane
urumva
rwose.
ibyo byose byinjiye usanga biriko bigushira hasi ariko nukuri ngiye kukubwira ikintu cyo gufasha ngiye kukubwira ikintu nanjye cyamfashije
Ego.
niwizigira Imana ukizigira nka so nka data
Cyane rwose.
azi ibyo ukeneye ukanizigira yuko nivyo ufise ni Imana ibiguhaye
yabiguhaye
si ingufu zawe ingorane abasore
cyane
tubwira
rwose.
twibaza ati ingufu dufise ziratubeshejeho ingufu zufise
Nizo
oya
tuzoduhesha byose.
nshuti yanjye utwo tugufu ubona Imana irashobora kugira uku tukagenda ukicara hasi atacyo uri kurakora rero niwizigira Imana ukavuga ati Imana ni izi ngufu niwe wazimpaye
Yego.
uyu muntu ni uzomumpa inzu ni uzoyima akazi ni uzokama
Byose
ni wowe
ndabifite mu biganza
uzomesha
byawe.
byawe ukamuha Imana byose mu biganza byawe bishira ubusore bwawe bushire mu Mana
Amen.
niwa bushira mu Mana nukuri uno munsi biriko bikubera imisozi uduga umanuka byose uzobona Imana igucira inzara
Ubuze ikintu gihambaye Imana iguha umugisha kandi
Amen.
kenshi kiri mu bintu bisa n'ibizazanira abasore ndibuka hariho umusore twavuganye icyo gihe yari akiri umusore ngaha nyine muri iki gihugu tuvuganye arambarira ati mwebwe mugira Imana mwaje muze mwarubatse kuko hariho ingorane twe turiko turacamo mwebwe mutabona zitabashikira ati kuko usanga bigoye rwose ko uzomenya namba uwo mugomba kubakana agukunda canke hari ufise ibindi arondera ati yaba ari urondeye ngaha canke ari urondeye iyo twaje tuva muri ibyo bihugu twaje tuvamo ati rero ugasanga ni ikibazo gihambaye cyane kugira ngo uzomenye neza ko uwo ari we muzobana mu mahoro y'Imana rero byakiye imbere umutwaro ndamufasha ndamubarira nti igihambaye si uko ujya muri ibyo igihambaye ni uko uca bugufi ugasenga kuko nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Uhoraho ntabwo ari wewe umwironderera rero akenshi ni imitego tugenda tubona nk'abakozi b'Imana twanaciye muri ibyo bihe byaho usanga umuntu ari kwiyumvira ibibazo byinshi na cyane cyane kuri icyo kijyanye n'urugo kuko urugo urwinjiramo rimwe rizima rero ugaca usanga abasore benshi baribaza ibibazo byinshi akibaza ati none nubigenza gute kandi iyo bitabaye kuba umuntu w'umusenzi kujya wabivuze biragoye cyane ko umuntu ashobora gushika ku cyo Uhoraho yamugeneye
kabisa
ego turabizi uri kuregereza kuba wo kubaka ugwawe none a ikibazo nkiki ngoma ndakubaze ni kibazo ciza kuko ntabwo uzoba uri kurishura nk'umuntu abirimo uzoba uri kurishura nk'umuntu ari muri urugo rugendo kandi uvuga uti jewe inama nogira abandi ni inye kuko naje niko ndiko ndabyifatamo niyihe inama wogira abasore imiyabaga bageze kubaka bageze mu bigero byo kubaka niyihe ntambuko nizihe ntambuko nziza zijyanye n'umukristo kuko nkuko twabivuze hari ibyo twabamo tutarakizwa ubunye twaretse ubu twa dufise ingendo ya Kristo nk'aba Kristo niki wotanga nk'impanuro ku bantu bari muri urwo rugendo bavuga bati jewe ngomba kuba kugwanje
nuko murakoze cyane wow ni kibazo nicoroshe kwishura nicoroshe kwishura ariko hari ibintu bitatu ngira mvuge ica mbere nuko cyutse yanjure kurondera murondera uwo muntu kumavi yego usenge kugira ngo Imana imukubwire ndaza kunyarutsa ikigira kabiri nuko cyutse yanje ntuzotora umuntu kandi kindahivuze ntuzotora umuntu naho abakijicu namwa marahuriye mu rusengero ntuzotora umuntu hari ibintu akubuza ku muhamagaro wawe ndagwa karorero je ndumuririmbyi ntoye umukobwa tuzobana ariko mpaca nsanga ntakunda kontegura indirimbo mu nzu umva bizosaba iminsi yose gutegura ngenda
soroka hanze
ibyo ntibizoma amahoro ariko uwo muntu arakijije yego nuzoto icambere umurondere ku mavi cha kabiri nuzotora umuntu azokubuza gukora igikorwa c'Imana ndakongerwa
umuntu atari kuguru kwawe kwa kabiri
nawe yoba kijije
yego muhamagara
wawe nawe yoba kijije ikindi nacho cyutse yanje hari ingorane nyinshi uzohura nazo ariko ndakubwiye ati Imana nta kigeragezo izoreka kigushikira udashoboye kunesha
haleluya
naho cyo gushikira ibona kwita udashoboye gukinesha Imana izo kigukuramo nivyo ibintu bitatu je ngendera ko nkaba mwifurije nawe kubigendera ko
urakoze cyane urakoze ico ni kintu gihambaye cyane kijya cyambere wahereye ko kijyanye n'amasengesho niho byinshi byugariye burya yaba utaragira urwo rugo cyangwa wamaze kurugira ahanini n'amasengesho bisaba yuko umuntu wese ari umusore agomba kugira urwo rugo wiwe ahagarara cyane ku masengesho guhamagara igihe guhamagara Imana akaba ariyo ishobora kukubakira urwo rugo amen kandi n'ikindi wavuze gihambaye ni ibijyanye n'uko uwo muntu mbega naha kijijwe kuko bose bakijijwe sibo bose Imana yakugeneye amen hariho ukuguru kwa kabiri kwiwawe kugufasha kugenda winjira muri wa mahagaro wawe kubandanya muri wa muhamagaro wawe nacyo nyine n'irindi gisho ryo kuraba iyo ni ihishurirwa ridasanzwe atari benshi bakunze kurigira ngo barimenye uca usanga mu nzira muri urwo rugendo biriko biraba ikibazo ugasanga hageze kujya gutegura bibaye ikibazo sindakubonye simenya uri nimba uri umusenzi ukeneye gufata iminsi yo kwisonzesha ugasanga uwundi ntari muri amavuta rero ibyo byose nk'umuntu w'umusenzi w'umusore ibyo bizogufasha cyane mu buryo budasanzwe akanya twateguye agasana ariko kararangira kandi ni icyigisho kirimo byinshi reka tujya gusoza tuguha akaryo nimba hariho akajambo tekereye abariko baradukurikirana cyangwa impanuro ya nyuma tujya gusoza hanyuma turaza no kugusaba ngo uheze usenge usengera abariko baradukurikirana boba bafise ibibazo bibaza byinshi muri iyo ntumbero kugira ngo binjire muri ubwo ruzi rwa Mpemu Yera Imana ibarongore kandi ibashoboze gutsinda ibyo bishobora kuba nk'inzitizi uretse ko ibijyanye n'ibitworohereza les opportunités byo ni byinshi nta n'uwo bihagarara ko cyane ariko kenshi icyo umuntu yohagarara ko kandi yonasengera n'izo nzitizi kazi.
nuko ndagiye guhereza ku ijambo nashaka mbwire abadukurikiranye mwese ubwa mbere nshaka kubashimira murakoze cyane hama ijambo rya nyuma n'ukuri uru rugendo rwo muri Kristo ntiwarutanguye wenyine
amen
nta byo nshaka kongereza ariko ndakubwiye ati ntiwarutanguye wenyine kumenya ko utari wenyine bizogufasha cyane nuko murakoze reka twinjire mu kanya ko gusenga kugira ngo dusozere nuko data ndagushimiye ku rukundo rwawe ku buntu bwawe nukuri kubona waraduhisemo ukadukunda hama uno munsi muri ibi bihe ego data ntibyoroshe nawe warabivuze ko tuzoba turi nk'intama mabingira ariko uko kuba intama mabingira twarakubonye n'ubu turiko turakubona nuko mwami ndagushimiye kugwaruka ugiye gushoboza kugwaruka ruriko rurarondera ugiye kubahuza n'uwo bifuza kugwaruka ruriko rwibaza ikibazo ugiye kubishura cane cane ubibusa yuko atari bonyene nuko byose nsenze mu izina rya Yesu Kristo amen
amen amen urakoze cane mwene data imana iguhe umugisha turizera yuko no misi iri imbere nitwagukenera muzoshobora kutwitaba
yego murakoze cane
urakoze cyane wakoze wewe wadukurikiranye muri aka kanya Imana iguhe umugisha mwari kumwe na jewe umukozi w'Imana mu ishengero Calvary Bible Church Pastor Armand David Tuyaga numu tumire twari kumwe umukozi w'Imana Lamek Asifiwe turabashimiye kuba mwadukurikiranye mwafashe akanya kanyu mukatwakira mu mazu yanyu mu mago yanyu cyane mu duga nimba uri kuragenda cyane nimba uri gukazi aho uzokurikirana ikiganiro cyose uri turagushimiye kandi turakwifurije umugisha nk'umukozi w'Imana hejeje kubikwa turako turagusaba yuko kuri izo video ugira like kandi ugashobora kugira subscribe kugira ngo uzoshobore kuza uramenya ikiganiro gishasha kigiye ko rero Imana ibaho umugisha ibandanye kubagirira neza turashimira kandi nabadufasha mu buryo bw'ubuhinga bw'ivyuma tugashimira umukozi w'Imana Peter Muya nuwo bakorana George Baraka Imana ibaho umugisha mwakoze cyane mugire ibihe byiza Imana ibane namwe kandi bandanye bagirira neza murakoze
amen.